nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho uri hagiye hatandukanye. Reka nkumenyeshe yuko koloneli mu ngabo za Fardc yamaze kwicwa na M23. Abasirikare ba Fardc bakomeje gupfira mu mirwano bihaye gushoramo M23 mu mirwano yabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 11 Gushyingo 2022 mu gace ka Rugari. M23 yivuganye umusirikare wa Fardc ufite ipeti rya lieutenant na koloneli. Amakuru yizewe umunyamakuru wa Rwanda Tribune uri Igoma akura mu muryango we w'uyu mukoloneli wemeza ko lieutenant na koloneli Faustin Sebagabo wari ukuriye ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Rugari yarashwe n'abarwanyi ba M23 kuri uyu wa gatanu. Depute Bonaventure Shinimpuwe wemeza ko ari umuvandimwe wa lieutenant na koloneli Sengabo yemeje iby'urupfu rwe anamushimira ko yapfuye nk'intwari y'igihugu irwanira ubusugire bwacyo. Yagize ati mbabajwe no kubatangariza ko umuvandimwe wanjye lieutenant na koloneli Faustin Sengabo yaguye ku rugamba none ahagana isasita n'igice zamanwa mu gace ka Rugari yapfuye nk'indwanyi ya nyayo ihanganye n'ubushotoranyi bw'u Rwanda. Shirimpuwe akomeza avuga ko amahoro lieutenant koloneli yarwaniraga akwiye kubera bagenzi be urugero rwo kwitegura no kwitangira ubutaka bwa basekuru mu bihe nk'ibi ngibi. Ku munsi w'ejo imirwano yiriwe ihanganishije M23 na Fardc mu gace ka Rugari gasanzwe kagenzurwa na M23 ubwo Fardc yagabaga ibitero bikomeye bigamije kukisubiza. Ni imirwano bivugwa ko yarangiye mu masaha moya z'ijoro, bikaba bivugwa ko M23 yaba ariyo mirwano yarasiyemo indege y'ubwoko bwa kajugujugu ya Fardc. Nagenda ruhukire mu mahoro nk'abandi, nta muntu urwana n'intare za Sarambwe ngo agira amahoro. Hagati aho reka nkumenyeshe yuko abasirikare 30 ba Fardc barimo ufite ipeti rya majoro baguye mu mirwano yatewe no kwikangana ubwabo bararasana. Abasirikare ba Fardc barasanye kabaye kwikangana 30 barimo ufite ipeti rya majoro bahasiga ubuzima. Ibi byabereye muri groupement ya Rugari mu ijoro ryakeye. Urusaku rukomeye rw'imbunda nini n'intoya rwumvikanye mu masaha 5 z'ijoro kugeza saa 7 aho ingabo za leta ya Congo Fardc zibarizwa muri regime y'108 yavaga ahitwa Mwaro yerekeza Irugari yakubitanye n'indi kompani ya Fardc ivanze n'abarwanyi ba FDLR bari bayobowe na lieutenant Noheri yavaga ahitwa Ibiruma. Buri ruhande rwaje kwikanga ko ari abarwanyi ba M23 bahuye nabo basanzwe bagenzura ako gace intambara itangira ubwo. Umwe mu baturage batuye Irugari utashatse ko amazina ye atangazwa yabwiye ikinyamakuru Rwanda Tribune dukesha iyi nkuru kw'imirwano yahoshoroye nyuma yaho habaye guhuza itumanaho ry'abasirikare ba Fardc basubiranagamo. Isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune ikomeza ivuga ko byibuze abasirikare 30 aribo baguye muri iyo mirwano abandi barakomereka. Umunyamakuru wacu uri Goma avuga ko hari imodoka z'umuryango utabara imbabare ku Croix Rouge zitwara abarwanyi zabyutse zizana inkomere mu bitaro bikuru bya Goma, gusa ntiharamenyekana umubare w'abakomeretse. Ubwo handikwaga iyi nkuru havugwaga ko imirwano ikaze muri Mabenga aho M23 iri gukubita itababarira Fardc. Ndagushimiye cyane.
tonga banolo bakino redicti abor do 50 na yana isa yango elokote yo lona kaka
ah tuka se awa ne place tozo silisa manale rebere pesa akufa libela talaka taske awa ezali brigade d'intervention lukwa ka makambo okuzwa makambo. Nazo mtu katini te arme te mais jeep quand même.
Pensa makambozo wa makambo.
Mkono te mike. E iko yako wepeti.
Kitoko makasi. Zope vie. Pensa makambozo wa makambo. Avec le commandant brigade. Kozo arme te.
Ite arme te.
Toujours.
Victoire.
Ya, so ki Rwanda lali na Kongolo ba mikombe azate.
Inteko ishinga amategeko yemeje ingengo y'imari y'amadolari miliyoni 37 y'amezi atandatu ya mbere yo kohereza abasirikare hafi 1000 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ingabo z'umuryango wa Afrika y'uburasirazuba EAC. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Raporo y'inama nshingamateka ya Kenya imenyesha ko ayo mafaranga azokoreshwa ku bikoresho, imishahara n'ibindi bikorwa by'inteko zirenga 900 zagiye kwifatanya n'inteko zo mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko zizofasha inteko za leta ya Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho. Abashingamateka batavuga rumwe na leta barashikirije ibibazo ku mpamvu Kenya iri kikoresha amafaranga menshi mu bikorwa by'inteko zo mu karere mu gihe cyo gihugu ubwacu bwite gifite ibibazo byerekeye umutekano. Kenya kandi ihanganye n'ibiciro by'ibintu byankenerwa bitera byiyongera n'amadena akomeye. Perezida wa Kenya William Ruto mu rwiheze yavuze ko kurunga inteko muri Kongo bikenewe kandi byihutirwa ku neza y'umutekano mu karere. Uruhagarara n'ubwicanyi bitegwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu seruko bwa Kongo byatumye imigenderanire hagati y'ico gihugu n'u Rwanda itose karabikomeye. Ivyo bihugu vyombi vyagirizanya gushigikira imigwi igwanya ubutegetsi bwavyo. Inteko za Kenya zizoba zifise icicaro cyazo mu gisagara cya Goma mu seruko bwa Kongo. Inteko zo mu karere zumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu byo mu karere mu kwezi kwa gatandatu zirongowe n'umusirikare w'intwazangabo wo muri Kenya, zigizwe kandi na batayon zibiri zo muri Uganda na zibiri zo mu Burundi na Sudani yo mu bumanuko.
Igihe cy'ibiganiro by'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'abahagarariye intara ya Tigray yo mu majyaruguru y'igihugu cyongerewe. Fidele Niyongabo komeza.
Umutegetsi akurikirana ibiganiro hagati y'izo mpande zombi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana kubera atararekuriwe kuvuga ku mugaragaro, yemeje uno munsi kwa kane ivyerekeye kongereza ikiringo c'ibiganiro hagati yazo. Ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigreya vyatanguye ku munsi wa mbere muri Kenya, vyari bitegekanijwe kurangira ejo kwa gatatu. Ibiganiro by'izo mpande zibiri bihagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bikurikiye itegwa ry'igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara Burundi ryabaye mu rwiheze hagati y'izo mpande. Ingwano hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko zo muri Tigreya yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi. Ayo masezerano asaba ko inteko zo mu ntara ya Tigreya zakwibigwanisha mu ndwi ziri imbere. Yamara ari impungenge ko abandi bagwanyi batari mu masezerano yatewe kw'igikumu mu ndwi irangiye bazova mu ntara ya Tigreya, barimo inteko zo mu gihugu cya Eritrea no mu ntara ya Amhara. Ibindi bibazo byaganiwe muri iyo nshuro ya nyuma y'ibiganiro birimo gusubizaho serivisi zankenerwa mu ntara ya Tigreya nka internet, guhanahana makuru no gukoresha amabanki muri iyo ntara irimo abantu barenga 5 million hamwe no gusubira guha imfashanyo abanyagihugu baba muri iyo ntara.